stationema ubuye twebwe tugenda bavuga ngo turihire kuri amashirahamwe yacu ariko iyo tuyarihiye kuri amashirahamwe yacu badutuntu tudukaratasi tudukaratasi twerekanye nta twemera neza ubiye kuri email bakubwira ngo mwaribwe baduha n'utu byahereye mu kwezi kwa kabiri k'uwo mwaka uheze n'ubu biracabandanye rero
hariho ibintu bishanze bijanye na stationema y'amapikipiki muri meri murabona ko amapikipiki atajabuka ngo yinjire muri mukaza niho hari ibiro bya meri harashoboye kuba abo muri meri badutuma ko kubwira ngo barabe ukungene izi moto zisanzwe nka mu gisagara ca Bujumbura tuzo zira stationema niho badusaba yuko twokora n'abaturi bararungika abapolisi kubafata narijya nabonetse moto zidashobora kugira kuja muri vire aho bashanzwe hari ibiro rero niho twavugana ko barungika abakozi ba meri bakaza ku mabiro dusanzwe dukorera ko bakagira ibintu bya konfirma ngaho nyine icyo gihe rero akidogo numva nuko harabaye ibijyanye n'ubuhinga muri meri kuko iyo barishe hari udukatasi baba hata twavuye muri meri twarasaba yuko meri yuko yoraba kugira ngo uheje kureba mu bordero mugabo mu nyuma bordero ziraza mugabo ntibaravye formatize baravuze batwe ko ibintu bijanye n'ubuhinga bwo muri meri bakiriko barakora batubwiye ko bahereye ku bintu bijanye n'ibi vy'amazu byo ngamu gisagara kumwe bari amakori hama ubu naho bavaho tucatandukira ico gisata nico novuga ko notaka ku muco gisata
nyimba bafise uburenganzira bw'uko ibi bintu tubirihe baduhe n'intuze n'irya karata ya bijya intuze karata baguhana mugabo ubu buntu ugiye muri meri bakubwira ati kuva nturigere uri hanamba ati none ibintu bisobanuriwe kandi barakwiruka ko bakwakaga kara intuze bakwaka batwaka ngaho amarese ngaho wiberetse ngo zana isasoni mungu na kansi bisipari utayifise kakwayaguza ngo tujye ku biro nkako karishaka hari ukavuga karishaka hanyuma akubwira ati nyimbo ari amezi abiri ngo zana ibihumbi n'amahera ya sekiriti ugasanga utanze nk'ibihumbi 125 aho urumva aho ntumenye wowe mpaka baguhaye akakubwira ngo nawe uramwe nabo
twebwe nibaza ko nta kintu kijyanye n'abasekirite batunze amafaranga mu ibarabara turamenye kuko abo basekirite abo twita abasekirite basanzwe badufasha kuraba umutekano mu ibarabara aho basanzwe bunguza amapikipiki nibo banadufasha haba mu kubahimiriza cyangwa mu kuraba imyifato ku maparikingi ibyo gutoza amafaranga nibaze ko atari bo basanzwe babikora
kubera tubona birimo amanyanga umupolisi adufasha taturekura umusekiriti nawe adufasha taturekura nuko bomanza ababijejwe bagahagarika ko twoza turarihira mu biro bya Mutabu iyo stationema hanyuma bamaze kubahagarika hanyuma nimba babona batuduha zijya karata za kera bakadusubiza amahera yacu hama twashe tugenda kurihira hariya muri meri kubera tugiye kurihira muri meri bashobora batubwira ati duhere umwaka wa kwezi twatangura kurihira hariya muri stationema hanyuma badusubiza amahera yacu yose hama tuze kurihira ngaho mu biro ngahonya hakurya muri meri
twe guca tugiye gukora akamunotera abo basanzwe bunguza abantu ku mapikipiki ni uko iyo bahagaritswe n'umuntu bubanza kuraba uwo muntu abahagaritse uwo ari we bakaraba n'ikimuranga mu gihe rero bosanga babonye ikimuranga niho bacamenya nk'abo baritse nko mu gihe bosanga nk'umusekirite asanzwe ari nk'umushami wacu wa Mutabu icyo gihe twebwe turatanga amanimero ku bamotari bose bashobora kutwitura tukabaza uri karamuhohotera kuko byaragaragaye umunsi yahera aho twumva abantu babafata bakajyana muri disi hariya hirya inyuma tutazi ibyo ari byo ndetse natwe hakagira igihe tutabaza n'igipolisi bamwe barafashwe barafungwa mbwa tugasanga n'abantu badasanzwe bakora uwo mwuga ari abantu bikikamukiza nicyo gituma rero ni uhumuriza abasanzwe bakoze abantu ku mapikipiki mu gisagara ca Bujumbura uno munsi bagize ikibazo ni uko boshobora kutwitura tukaraba abantu bari tukabakurikirana ndetse tukabashengeza mu gihe baba ari nk'abantu bakora nk'abantu b'abantu